Tena bwanji vuto lanji tula kulila kapena umpawi zonse zamene upitamo zakumtima tula watangwanika for a very long time and it's time you take it to the Lord in prayer. Zonse zamene upitamo zakumtima tula. Every load and every burden, take it to the Lord in prayer. Zonse zamene upitamo zakumtima tula. Katudu wa kumtima zonse zavuta peleka kwa Yesu. Katudu wa kumtima, katudu wa kumtima
onze veuza kunibebe wanga bange konse kweuenda msunga peze ansa. You have tried many things, your life is still the same. Come and try my Jehovah Nisi. Yeah, Jesus, I'm a go now. Will Jesus, I'll be love. I see some sins I made it will be time. Peleka kwa Yesu, katundu wako.